yɛde ne kyerɛmu ɛwɔ Nkawkaw Hotel Junction Kwantepɔno so na awerɛhosɛm bi asi hɔ sɛ amanfo ɛwɔ hɔ sɛ nka ɔmbɛboa paa no ɔmammoa na mmom loto no ma na ɔmɔ kwakwakɔhwehwɛ kaa bi a ɛyɛ diesel car bi ɛgya atom na nka ɛsɛ ɔmɔtumi fra ɔdum gyafoɔ mpo na nka ɔmbɛdum no bɛhwɛ mmirika ɛne sɛ nea mo nyinaa de ɔmani kyerɛ hɔ kaa no ahyɛnsodeɛ ɛna ɔmɔ kwakwakɔhwɛ na ɔmɔ ɛyɛ yi nsɛm yi mu no yɛnsɛntwerɛ ni nana kwamea no wahoma no so na yɛne ne bɛtwitwe nkɔmmɔ yɛkɔ kwamea no hɔ nana wotemi nka
kwame metemi nka
na wapɔm te sɛ
yesu te ase mehoyɛ
yɛdase na awerɛhosɛm bɛɛ na asi wɔ hɔ afei deɛ loto no ɔma no amanfoɔ de ɔmani adi akyerɛ ɔmo kɔakɔ kɔpɛ bi akɔtwa yi
kwame nwanwa anɔpɛ yi masɔre bɛɛ no mensa berɛ kyerɛkyerɛ stories a mewɔ de ba ama mpani akenkan ɛne sɛ obi yi masotwe sɛ ɛgya bi atɔ baabi wɔ Nkawkaw Hotel Junction nti ɛma mebɔ berɛ sida atu meka ɛde mani kɔtwa yɛbɛkɔɛ no na ɛnyɛ ɔdan bi na ɛhyerɛ sɛdeɛ nnipa no kɔ ama no ɛne mu na akɔakɔba no sɛ ɛyɛ diesel tank ɛyɛ diesel tank ayi bi a ɛfa ɛyɛ fangoe bi ɛna akɔakɔte ahwerɛ na awerɛhosɛm a ɛwɔ mu no sɛ na ɔforo kokoɔ kakra ɛwɔ Hotel Junction hɔ ne baa no sɛ ɛm sɛ nneɛma no ɛwɔ mu no dodoɔ no nti akyii ne baa no akyi aberanteɛ no a na ɔtwikaa no bɔ no mmɔden sɛ ɔbɛtumi agye ɛyɛ agyapadeɛ ne akra nkwa yɛ no saa deɛ nanso ɛwie akyi no tank nankasa no a fangoe mu no te hwee fam ama ne tiri so ɛde n'akyi ɛkɔkɔkyerɛ baabi na ɛkɔkɔ pem ɛyɛ electric pole bi ɛwɔ hɔ nti electric pole no ɛbuiɛ no ɛna ɛso nhoma no ɛkyee yɛ pɛ ɛgya tɔɔ ɛyɛ tank no so ɛnam so ma ɛgya no ɛtumi too mu a diesel ɛwɔ mu no deɛ ɔmo ɛntumi amfa baako koraa na mɛka sɛ ɔdum gya adwuma no ɛne apolisifoɔ bambɔfoɔ tumi baa hɔ ɛbɛtwa hyia hɔ hwɛ ma asomdwoe ɛne pɛpɛyɛ baeɛ a na ɛso ɛne ankasa sɛ ne ɔnom nsɛntwerɛfoɔ yɛ so yɛkɔ hɔ kɔhwɛ sɛdeɛ adwumadie no ɛkɔ na nika sɛm kakra yɛ asɛdeɛ kakra ne wɔmu ana wɔka no ne sɛ abɛɛ baa sɛ adeɛ no ɛkaa no hyee dwene bɛɛ a ɛkaa ne number plate no na ɔmanfoɔ di mmirika ɛbɛ ɔtwi ɛkɔgyina kae no anim wei a na ɔde ne phone wei a na watwe pɛɛ paper na ɔtwerɛ motwerɛ deɛ ɔm sɛ motwerɛ kaa number no na kaa number no ɛyɛ gt 6490y gt 6490y ɛna ɔmanfoɔ ɛtwerɛ mebisɛ ɔm sɛ motwerɛ akɔyɛ deɛ ɔm sɛ ɛba ne sɛ yi na ɛhyɛn bɛtumi ɛkɔkɔ diesel sɛ mɛ maatoyɛ nkyɛn sɛ yiba ɛmpɛn pii no ɛyɛ a na ɛtumi kɔyɛ ɛyɛ afofiri ɛtumi kɔyɛ good luck ɛde ma awofoɔ bi nti ɔmu ta namba no ayɛ a ɔm taa bi paa nti ɔmu deɛ ɛnyɛ ɛyɛ ogya da atɔ ɛyɛ fangoe bi deɛ ɛka namba no na ɔmo hwɛ ne mmom no kaa namba no ɔmu susu sɛ ɔtena too sure ɛbɛtumi abɔ ama ɔmo anya sika kaa de ahyɛ ɔmo sane sɛ nneɛma mu ayɛ den ɛde aba wɔ ɛno nti na ɛma a wɔnom de mmirika ɛkɔkɔ twerɔ ɛyɛ kaa namba no a na akɔyɛ anikasɛm nti wohwɛ a na nka ɛnyɛ anikasɛm saa ne awerɛhosɛm a ato ɛyɛ obi adwuma paa ɔhwɛ fangoe bottle yi baako tanka yi na ɛtumi ahwe fam na ɛgya to mu a na ɛsɛ na ɛyɛ awerɛhosɛm pɛdeɛ no ɛne siiyɛ ɛnɛ anɔpɛ yi bɛyɛ nɔnan mpaamu 430 ɛwɔ Nkawkaw Hotel Junction a mede ɛho ama ne bɔ no ɛtumi de baeɛ no
na obi a mfiri mu deɛ
dabidabi sɛdeɛ ɛkɔ baeɛ no obi a mfiri mu ɛna mede kan kaa sɛ driver a na ɔne ne mɛdie mu adwuma no ɛbaa sɛ kaa no tikɔ n'akyi no ɔnum sɛ mɛti ne no driver no bɛdi nkan ahyɛ ne sɛ ɔsi fam na ɔnto chok nti mɛti ne deɛ no ɔndeɛ na ɔgyina fam dada driver no soso too no bo ate na ɔde kaa no kɔɔ yɛ akɔhyɛ bikɔ na ɛhɔ yɛ nsuo mu ɔtadeɛ bi wɔ hɔ a yɛfɛ no Nkawkaw nsuo wɔne anim baabi a mɛkɛn no Nkawkaw wofiri ɛyɛ yɛwura isaac na borɔ sane na wosane abɛsɛ akɔ kumase kwan so Hotel Junction a nsuo no ɛda hɔ no a ɛdi asɔ no wɔ hɔ na ɛfɛ Nkawkaw nsuo mu ankasa a yɛde too Nkawkaw no nti hɔ ɛna ɛyɛ tanka no ɛkɔtee a ɛhwee nso driver no bɔ no mmɔde paa ɛma tanka no a naasɛ deɛ na fangoe wɔ mu no kɔtɔɔ nsuo nim ɛna ne tiri deɛ ɛkaa asase kokoɔ so a ɔno nso nyaa fam ɛkwan ɛsii fam a ɔdwane ɛno koraa no ɔsii fam pɛ ɛna ɔde no ɔka wu asane sɛ wone sɛ na ghana hateɛ ɛba ne sɛ ampɛn pii no ɔdi ane yi abadifoɔ nti ase ammaa ne yɛbɛboro wa ne sa nti ɔdwane kɔtɛɛ yɛ a nsɛnkyɛwfoɔ pɛ no pɛ no a yɛhu no akyiri kwan ɛne sɛ yɛde amanneɛ no atumi ɛde aba no
nana wode a mefa wo nsi ha na ma w'ani ndi akyire biribi ɛbɛsɛ atɔ fam bia no na ɔsɛ ade asomyɛ
medase pii
yo